Vicky. Kumbaya kunye chipiki. Ane masiri, rili ya gauza. Anjitawa hiko wa menimo. Sani chagi kumabuza. I don't play that league anymore.
Gandhi.